E mahi tahi ana a Ngāi Tahu me ngā mātanga pūtai ao kia ora ai tētahi o ngā tino kai o te rohe o tautahi Waitaha. Kei te mimiti haere te puna inanga o te rohe, me te aha hei tā etahi e whai ana te inanga i te ara i takahia ai e te huia me te moa. Hioi e whakapau kaha ana etahi kia huri ai te rā huatanga, a nei rā a Orini Tipene-Leach.
He kai makau te kitea.
With Christchurch's many waterways, it's always been well regarded as a place of plenty for whitebait, but that legacy has actually been in decline for some time.
Kei te tika tērā, kā hore tōku whānau, ngā whānau o te takiwā e kai i ngā ika o ngā waiparu.
He raru i hua ke i ngā rū whenua i Waitaha, i te tūnga hoki o ngā taone nui ki te takiwā. He mea whakarere ke i te rere o ngā awamatua erua arā o ō pāwaho me ō tākaro.
Whai muri i ngā rū whenua o tēnei takiwā i ngā tau kua hipa. Ka kitea whānui tia te rahi o ngā tangata rawakore. Nei, he kai mā rātou. A tōna wā.
I raro i te kaupapa whakainaka, kua hono a Ngāi Tahu ki ngā kai pūtai ao, tae atu ki ngā kai rangahau o te whare wānanga o Waitaha ki te whakaraura i te inanga.
The second program we've got going, there's my PhD project on planning for resilient shorelines, and that's really looking at their long-term management and working out what we need to do and especially where we need to do it.
Whakainaka, which is the largest initiative of its kind, is to install a temporary spawning habitat, which is otherwise known as straw bales, along 3 kilometres of river in the Avon and Heathcote.
He kaupapa nui mō tōna momo kātahi anō kāwhiwhi tahua ko tahira 26 mano mai i te papa ātawhai.
It's a critical stopgap measure while the other people can take the time to do the permanent habitat restoration.
Hei te raumati tīmata ai ngā mahi, arā he whakatū i ngā pū kōere e ruarau ki ngā tahataha o ō pāwaho nei.
I te wā o rātou i kohia ngā rau o te mānuka, ka heria, ka waihotia ki roto i te awa, ka whaia ngā ika iti i aua wāhi, ka tahi ka toi a tērā kōere, ka kāinga ngā ika.
Tūturu ia te kōrero mā te tūhono i te ao Māori ki te pūtai ao, ka ora ai te taiao me te tangata. Orini Tipene-Leach, te karere.